Welcome back to my channel. If you're new, please don't forget to like my videos and also subscribe. Now, Asavela Announces is a cool Instagram. The announcement was about the pregnancy. Yake njengoba ke sike sabona lapha ithombe ke esitshela ukuthi ke no use wazithwala ke njengoba futhi ke eshadile nomshado wakhe ke uhlonipheke ngendlela isimanga ngoba akalona akakhombisa ukuba umuntu oposta kakhulu njalo ngerelationship yakhe nomkhwenyana wakhe. So but ke njengamanje usethi ke cha akashare nathi ukuthi ke sekuzoba nomuntu omusha abazomthola nje kungekudala. So guys, yeah, congratulations to her and also abantu ke abaningi ke ama colleagues wakhe nabanye emaceleni abama fans akhe bathi congratulations to her. I don't know ukuthi wena uthini lapha ekhaya, but then mina ngokwami nami ngiyamhalalisela untombazane angathi ke engakhulisa kahle usobancane. Nibe right bafowethu, nani ningakhohlwa ukulike ama videos abapostayo and also do comment if you have anything to say kule video. Thank you.